biravugwa yuko hano muri industry yacu ya music ari aba abaririmbyi zibafise ibintu by'ibirozi kandi akavuga yuko na MB data bari muri bo
ndabivuga mushake mu babare umuti mfise mu kiganza canje ni byiza yuko ukora abantu bakakubwira yuko uroga nuko barakurondeye bakakubura
MB data arasenga
bo gusenga sinzi icyo ushatse kuvuga
Evidente atashaka kumenya ikintu wapfuye nami.
Boye ikintu twapfuye n'ikiramenyekana kizomenyekana ari ukurubanza gose rurangi. Boye asugukwe pibibazo je mpora nka gutaburikado nyene yatarashikira.
Ariko twize ko umunsi byashitse bizobimenyeshwa tari kwa kunuvuga.
Erega niko navuze. Navuze yuko umunsi wabyo byarangiye niho umunsi bizovugwa byose ku ntango gushika kwiherezo.
Evidente cyane sinema yandi bagira ko atse ngwambaye amafaranga nka ndabona bimo ko ambaye ibintu bizimbye.
Nje nta mayera nambara nambara impuzu muri make.
Nuko kwima.
Nico kingyohe.
Okay basi impuzu zibara igiciro kingana gute.
Sinambara ni igiciro je mbona gusa nambara nkabegwa gufuka amagufa nibyo byagaciye.
Kuri Evidente ndasavye mbwire abakozi ba Isaac TV. Evidente afite umugore cyane.
Ni nabantu amufisa uranyemerera imbere yabo.
Nakibazo je ndabye mera.
Saga hemuza kubikoresha.
Oh yarane bona ntageze urugo jo. Cyane hari nyimere kundraga ariko yanse kubikora. Murabibona ngene
ka. Nzo mudraga soon. Nzo mudraga ni ngoma ko nzo mudraga ndirimbo y'urukundo ko yaguma mbaza kuri kutakiririmba love.
Yeah.
Chanke wari warahwere.
Apana bisanze n'inzi ko abakobwa.
Ho. Reka tubivuge inbox.
Hello bakunzi ba Isaac TV muraho murakomeye mumeze neza ndremeze neza cyane nkuko mbene kuri mikonisha ni Delicia bien camera ni Juma Jux ndumusire ndi kumwe n'umuyinvite je nabwi ko tamuyitenze kugera mvuga kiretse niba ari umukobwa nkanje yivuge wenyene yongere abaramutse ndakuramukije
ndabaramukije nanjye sushoye kwivuga ngo maka mvugwe n'umukobwa atari nk'umuhungu nkanje
urumva nima kata kuvuga
nase bisa
oya ntaba abagabo ntibavugwa mu izina
oya mu bisanzwe mu gihe turabanyecubera dutegezwa kuvugwa mu izina
oh navyo nayinze ko bazi ni MB datangira muna MB datandamukiza kunzi ba Isaac TV
ndabaramukije cyane bakunzi wa Isaac TV
ako MB dataka no kunda kugira kugira ngo werekane
na way
hari yavuze ko nazanye ko pirega ni atay MB data uraberewe cyane gose
merci nawe ntacu baye
oya je ntacu pepo
ni naturel
eh yo umvitare gose oya tabumbesha nashize kutundi tuntu Embide ta cyase nime yandi bagira ko atse ngwambaye amafaranga nka ndabona bimo ko ambaye ibintu bizimbye
anje nta mayera nambara nambara impuzu muri make
ukuri kwima
nico kingyohe
okay basi impuzu zibara igiciro kingana gute
sinambara ni igiciro je mbona gusa nambara nkabegwa gufuka amagufa nibyo byagaciye
okay Embide ta yego gushira hanze kwanza akapera ku ndirimbo yawe imwe iyo nkunda je ubundi nawe sinza zo musangira hashaka ayimisabi sindi kibambaje niyo nkunda
Uri so wonder baby you know I love you Uri so sweet baby reka mbikubwire Motema kange nkwagalanyo mami Reka ndakubwire how I love you Na why
Merci beaucoup
Ego chimenga ndakuririmbye menga ndagupenda nyene
Ibe byo
kwanga Naringiye kure cyane Mukamati babarise
Oya ariko navye ntari
ntacho bitwaye ntacho bitwaye
Ebide tete twenda kwambara mengo umuntu ari kandi meta nibyo rafishika ukatakaga umukoga
Chassins Eka turaza kubigerageza turako bidashoboka
Sa mwumva ko avyemeye kandi imbere ya kamera babibona
Nta kibazo nuko ucuva ngaho vyemeye
Nta kibazo
ntacho bitwaye
Nta nakimwe Okay bide turukushira hanze indirimbo yawe kira mwakuye Mbide tacha kwenye alikuwa nantiki ndiri mbo yibaza kuchi
Bo, ichuwa nibaza kukwanda chambere na ambere Nanji hara ubi nsiga sinda nabita ura nisangabja awa egusa Nafisi ichuwa nibaza kukwanza maze kumva kwanza piano ya pad itangu yenda sara mumutku Kira amri juri gatuma nyene mumutku nungumenga ndi inspire kukuliki nchana kuririmbiki yenu Ego
Hano ni wabuga ngo Mbida tawakira suwe Mbida tawu Mbida tawasuwe hasi Mbida tibikini wiki na kaika jambo wabagiru
Bo ushatse kuvuga mbi data wakera so mbi data ubumenga nahindutse isura sinzi nubwanwa bwavuye ko canke bwarongerekanye canke na
uko waranabutomboye nuko oya mu muziki mukazi kiwe
bo mukazi kiwe novuga ko kira muntu wese avuga ibyo yumvise kuko kuri no si uzi ko ukora hari benshi bavuga ati akora nabe benshi bavuga akora neza gusuye cyo cyukora wongeze ingufu abo nabo baba bakugira ngo wongeze ingufu ubandanye ukora cyane kandi abo nabo bagaciro gusumba abakubwira ati ibintu bimeze neza Ego ko bakubwiye ibintu bimeze neza uruboregwa kare mugo bakubwiye ati ari ikintu kitarashoboka wongeze ingufu Nico gituma ndabashimiye cyane bubahwe
Mbiza tari mubaririmvyi wa mbere baguye kuronka n'ukuri. Antuka vraiment n'ukuri kandi je yarangoye kuronka cyane gose. Ko ndabiza abantu benshi bama bakunsavye. Mbiza turamushaka. Mugabo aragoye kuronka. Why?
Nago ngo yikuronka ndoroshe. Ndoroshe kuronka gusa ndibaza kuma programme twatwahaye nari nagwaye ndibaza.
Ariko mbiza tabakuronde kuva kera kuva janvye.
Kuva muri janvye.
Ibaziko turi.
Oya muri janvye nanje sinari meze neza bipfanye n'ingorane nari maze gihe ndimwo. Bo, cyangwa umugabo ntaburi bimugora. Ko ntaburi bimugora kandi kanatsinda. Nibikogwa byari byantwari byinshi kose nayo gushoye kucira ngata bikogwa mfise nico gituma byasaba yo kumbura gatoya mugabo usukuvuga ko ngo nabuze kubera kugarasha nk'amashopizo ya namba nikwera ibikogwa nyene kugira ngo mumbaze kubyo nakoze yego
mbize tendesha kumenya igihe ukorana na Estanish ndahwera byari bimeze gute mu studio
bo uko ndabizi kose byari byoshye kandi byo gukora ngo je ndabyesplike nuko wabi umuproducteur cyangwa bari hajya bo niho bo bivuga bakavuga ko byari meza cyari gikorwa cy'ubumwe cyari gikorwa cy'urukundo cyari gikorwa kigaragaza yuko gitegezwe kugera kure kubera ko nikorwa cyakozwe kandi ari gikorwa twese tuciyumvamo kandi tukubahana yego
biravugwa yuko hano muri industry yacu ya music ari aba abaririmbyi batanga ibintu ba navyo nzi bafite ibintu by'ibirozi kandi bakavuga yuko na MB data bari muri bo MBZ
tawuvuga bakoresha imiti
yeah
Je nta muti mfise mugabo ndabivuga mushake mu babare umuti mfise mu kiganza canje sorry mu kiganza canje nagakiza ko nyene birahagije
Dembita tarasenga
bo gusenga sinzi icyo ushatse kuvuga
gusenga imana
ah okay none hari wari ka gusenga wa muremye
eh hari nusanga badasenga nyene bere kugo buzima bwo gutembera bagaruka baryama ibintu by'imana no babaze
kuba nicaye hano kandi uri kuri ama interview ni kubera imana kandi kwa byose byarabaye kujya nikora ko ibyo imana yategetse ko biba ni gute no reka gusenga
tufate yuko rero MBD ata ibyo bintu by'imiti ya wowe si byarimwo
ni byiza yuko ukora abantu bakakubwira yuko uroga no kuba barakurondeye bakakubura
Mbide tatosha kumini kinu wapu ya nami
Boi kinu tukwa wapu ya nikira menyeka na kizo menyeka na rukuru wanza guseru rangi
Ruzo rangi la jari
Bo ni turabi menyu musi mwana atege kanili Jeko kuko tulafuse kwa zango ruzo hera higi ajuga sanga nuku munga akuti
Mbide tatosha kumini kinu wapu ya kubiri
Na buze yuko tuzo Jose tuzo yivuga ruko pja heads
Mbide tatara kwe pibazo nda
Boya sugu kwe pibazo jemu na nanga kutaburi kado Nyene ya tarashikiri
ako twize ko umunsi byashitse bizoyimenyeshwa tari kwa kunuvuga
rega niko navuze yuko umunsi wabyo byarangiye niho umunsi bizovugwa byose ku ntango gushika ku iherezo
okay mbiza twige kwa ni mu producteur nchake munura
boy chambere na mbere ndabukwiba ku muntu no gutahura umuntu ikindi nkara abantu murava wa umuntu cyonyine umurava nshatse kuvuga ututuruka
murukahe
naho utari ntungwa iyo uva basi
imakamba
mvuze iyo uva naho umengura
ariko kwanja bibururi
nuko atakirundutse
oya mugaho bivana naho wakuriye bien sûr
aho wakuriye
nti ugira uvuge
ushobora naba tangwa ari kirundi cyo mukayanza ni kirundi cyo ni kirundi cyo mukimuranda
yego
okay sawa ndumva kiragabuye
okay
nta kuntu
byiza misiguri yabakinwe
umurava ni nko kuvuga umwete
umwete okay Nuwahe muri rimwe twifuza gukorana nawe collab hanze y'igihugu.
Bo hanze y'igihugu. Uwono shikira ku nyene imane kamfasha nka muronka yo baro yo nyene. Mugabo umwanya ntaranashika ntaranamubona urumva ntawenzi. Uwono shika ko nyo nyene mugabo. Nta mpamva kuzokwirwa tuko turabavuga nabo manze batuvuge kwanze. Rega natwe birakwiye ko batuvuga twa tindasha gukora n'umuntu byo mu Burundi kanaka yagandika twimanura nanje gituma urumva bagomba batubona kumega turacara abana ko tubahurumbira mugabo nti baduhurumbira
okay mbide ta kuvuye kwa Amiri ubunye yo bakorana nande
bo ubu nkorana na Brian Smith
why Brian Smith nche kino amushimye niwe akurondeye ni wamurondeye bimeze gute
bo ingene namuronde canke nimbaro yaronde canke ico namushimye nti gikwiye ahubwo mushime ibikorwa kuko ibikorwa nivyo bigaragaza umubano mwiza n'icatumye abantu bahura
ariko nti cyo kintu kikwemeza ko Brian Smith atazo kwenge nzo ya media gate
bo ikintu nyamukuru umuntu ntazi biri imbere canke ntazi biri inyuma gikuru sho gutegekanya kibi kizohaba ahubwo gikuru no gutegekanya ciza kizoza
Antuko vrimaje numva gushira neza cyane gese. Mbiye tandasha kubenya why abantu b'abastamta kunze gushira amafamily yanyu hanze.
Ni kubera yuko umujyango utandukanye n'ibikorwa. Kandi kugira ngo umujyango ugaragaze ko ukunda si ngombwa ngo wamamaze ahubwo ni byiza ko wamamariza mu mutima kandi ukaba gaciro kawo.
Ariko kenshi usanga mutari abastari mwana bashira hagaragara.
Bo kuri je sinzi ko ariko byari biri
we ntavyo wigeze
umuntu se ndamuhereza gaciro ngo nimpaka ndamushire kuri status cyangwa ndamutangaze ku gutangaza na gutangaza ndakuvuga nabe mugabo nivyo zanda gutangarize mu mutima wanje ndakwakira ukuri ndakubaha ukuri ndaguhica ica ucu icuri basi
tashimenya igituma mbide atatekirimba urukundo
mbide tashubwa ngo nakirimba urukundo hari higihe cyo kubwira abantu kwanze ngire bategezwe kugenda nigiye cyo kwerekana inzira yo kugira ngo tugende hahandi amashya tugaruka muri love love mugabikurikirana love love ndabyizeye
aho ya ariko ari ndu mazimisi ugira iri muri coming soon n'isi ibintu by'urukundo
bo bige bintu nimba bya biba ugasanga shira ikintu kuri status imwe nk'amajambo yo mubano canke yabavukanye canke biki bivuze ko ariyo ndirimbo mba ngomba gusohora oya namba nuko abafana babansaba ajya amajambo bashira kuri status ndayatora nk'ashya nk'acha nshiramo na publicity akajya gatag musi iki kintu gomba gusohoka kugira ngo ibe nka promotion bo pita ndazi ndinko muri yondwi iyindwi turimo canke muri yondwi ikurikira
video na audio
ni video na audio
okay mbita tafisa bana bangahe
abana afise
mugura afise umugore turabizi kuri mari
cyo kibazo rero cyo tugeze ngaho tubyihoze
abukwiri
oya ndukutwa tujya muri famille deja
ya bien sûr mario n'ibindi bintu abafana babakeneye kumenya
bo ibyo tuzobihamagara igundi musi ko kumwe interview twaje kuvuga ku cyerekene indirimbo se cyo kubyinjya n'indirimbo
jari kora ku fibazo ruko basi dukuriye mbite tenda savye mbira bakuzi ba Isaac TV mbite tafise umugore cha
ni nabantu amufise uranyemerera imbere yabo
nta kibazo je ndabyemera
saka he muza kubikoresha
oh yana nibona ntage zuruko jo
bon urageze bon ugeze urugo aho ugeze kubaka uri nzumbira ngo ugeze urugo save ugomba kugomba kukigiranya n'urugo ingene ruzuba rureya aho ugeze kugubaka
okay ngende ndageze kubaka urugo
ndakwanza ikibazo ugeze gushinga urugo cyangwa ugeze kubaka urugo
imbita tatawe kongurisha manza kwanza inyishikyo uri muri kuri amazi mu ndi bazi kandi je nawe
reka tubyihoze bya famiye gatowe tubyihoze bya famiye gatowe
quick game bidata
bokora ko kuri no mwanya sibyo twagomba gushikako ariko tubishika kundi munsi
oyi wundi mwe murezi ko ntagoye kuronka aha urankwe
ndavyemeye ko nzogaruka burake
uvyemereye abakunzi baze active vuga je
ndavyemereye bonyene kandi nawe ndabikwemereye
nko ndazo ko ndenko misi ngahe
bo
iyi song ni yasohoka ndashinda
iyi song ni yasohoka ya
sure okay mbide tangira hari nk'abantu babara buzi indirimbo zawe batakizironka bakizironka babazira bashobora kubabwira ikintu niba ari YouTube yanje nshasha niba ari gen
ego YouTube yanje ni mbidata boy ama Instagram ni mbidatagram ni ganyene hanyuma Facebook ni na way
je hakiba zashaka kubaza kwanda mbidata data wari kuye yavuyemo
data ni amadone ya ntuje ya ma connection ni kubera ko mbafise icyifuzo cyo kugira ngo ngume ndi update nuko uvuga ngume ndi connect buri mwanya kubikogwa cyemo kubahereza ibikogwa byiza like that
okay gira kaje muri bwa kunzi ba active mu kwatera inyota na cyane cyane kuri ndirimbo ya bwisohora
bo indirimbo ngomba gusora indirimbo yitwa shi ibikurikirana byo tuzobibandanya mu nyuma muze bibona bo nubwo navuze ni shi hama ama point 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 ibikurikirana byo tuzobishira ko badai hama ico ndi cyo cyo nuko ari indirimbo sinzi sinkunze kuvuga ngo muzoyikunda simpadikiriza urukundo mu bantu ariko ico ndi cyo cyo mukundi kintu ariko mukibonye kandi mukagiye agaciro kaca ariko mukibonye hama ico ndi cyo cyo nuko ari indirimbo izozana na video ni audio yakozwe na audio yakozwe na Ibrizi video na yakozwe na Brian Smith hama amajwi nayo yakozwe na kakagabo mubona hano ariko kaje ka data pondis habe navyo bikurikira navyo ndabakunda ndabubaha zobandanye ndabashigikira namwe munshigikira nyega turashigikirana kubashigikira no kugira ngo ndabubake mu bwonko tubandanye turi mu munezero namwe munshigikira kugira ngo koko bibandanye ari birebire na way
bakunzi ba Isaac TV nandi mwese kunda bakunda cyane hari nyemereye kundraga ariko yanse kubikora murabibonye nayo
kandi nzomudraga soon nzomudraga ningoma ko nzomudraga ndirimbo y'urukundo ko yaguma mbaza kuri kutakiririmba love canke wari warahwere
apana bisanze nzi ko abakobwa
reka tubivuge inbox
okay bakunzi ba Isaac TV mwese kunda bakunda cyane subscribe zanyu like mushima comment yanyu turashaka ciao ciao